ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị na-ele m anya, gee ntị ka m gwa gị. Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị na-agba n'iro, gee ntị n'ihe m chọrọ ịgwa gị n'ahụ. This is me, Avila, where I share my lifestyle stories some more. Anyway, something happened that prompted me to making this video. And that thing that happened around my environment. And the name agba n'iro. You understand? You soro gi na-eme ejimobi Chineke nna na ayo gi. Ekwe na ka ihe nwoke ọzọ baa n'ahụ gị n'iji bụrụ nwaanyị. Emekwe na test mee gịnị? Test ya another man. Because the implication karịrị akarị. Because nwaanyị ọbụla na-agba n'iro na-aga ọga nwoke ọzọ eme araho with ya nwa. Ọga nwoke ọzọ araho with ya nwa. Ọ na-eme gịnị? Ọ na-egwu ala ili di ya. Ọ bụ sọsọ na nwoke ahụ ga na-ayọ ọya. Nwoke ahụ, even my business ya, ọ ga na-etisa asị ya. Nwoke ahụ aga amadi ihe ọ na-eme. Some people say, ọ ga na-emecha ha small, small mental. Mana ha agaghị ama. Ha agaghị amakwa ebe ihe na-eme ha asị. Some say, ọ ga na-emezi ha na-eme dugudugu. That is, na-emezi ka onye na-ama ha ihe. Ha pụta na society, a na-eme ka onye na-ama ha ihe. Ihe nna gwa gị bụ pure. So many disadvantage ị na-agba na side. Especially ị na-ahapụ nwoke, ihe nwoke ọzọ na-abanye n'ime ahụ gị, nwaanyị. You understand? Hapụkwa okwu ekwuru egwu, hapụkwa ihe ndị ọzọ ị mere eme, mana biko, ihe ọbụla ọ sọrọ gị na-eme bụ nwaanyị onye ọma na-ege m ntị. Ekwe na ka ihe nwoke ọzọ banye na ahụ gị dịka nwaanyị. Even manguwa na onwe gị, ihe a bụ gịnị? Nje ị na-eme megide onwe gị. Ị na-eme nje ahụ mee gịnị? Megide onwe gị dịka nwaanyị. Biko, ayọ ka na yun, because ihe a merenụ around me, it's very, very painful. Ọ dị very, very gịnị? Ọ dị very, very painful. Ihe ụmụ nwaanyị na-eme. Some people self, di ha ga-alụcha di ha ga to zero. Because of gini? Because of ram. Iko le ka ga-enye gị self. Gini? In short, ebe a ka ọ ha m n'ọnụ biko, na ọ bụrụ na ị nweta this thing, achọ m ikwu okwu ga-akparị mmadụ now. So, ọ bụrụ na ị nweta this video, share me out, guys. Ọ bụrụ na ị follow m, And ọ bụkwa na ị na-abịa na my comment section, ị na-abịa na my WhatsApp, ịbịa, ime gịnị, ị focus on ihe bịara. Kwuo okwu direct so that mza gị, because ndị m na-aza buru ibu. Ngwan, have a nice day, guys. Bye.